Molweni, ngusive kwakhona. Namhlanje sizokwenza i-word sum. Uthina ulimile. Le ndawo alime kuyo yi-rectangle ene-perimeter ye-60 feet. Uba ubude bale rectangle buphinda-phinde ubuncinci. I-dimensions zale rectangle zithini? Utsho umbuzo wethu. I-perimeter ngumgama onomhamba xa unohamba onke la macala ale gadi. Thina apha eMzantsi Afrika sisebenzisa i-meters okanye i-centimeters. Bona bathetha nge-feet, i-feet yinto esetyenziswa ngabantu baseMelika. Xa bethetha nge-dimension, bathetha ngala macala noba made kangakanani. Masizobe le rectangle uthina alime kuyo. Sizobeka u-W kula macala mancinci ngoba siyazi uba la made aphinda-phinde la mancinci kabini, sizobeka u-2W kula made. I-perimeter yethu kukudibanisa la macala mancinci nala made. Loo nto ithetha uba sizodibanisa u-W nomnye u-W no-2y nomnye u-2y. I-perimeter yethu ilingana no-6y. Basixelele uba i-perimeter yethu ilingana no-60. Loo nto ithetha uba u-6y wethu ulingana no-60. Ngoku singohlula macala ngo-6 sizofumana u-w yedwa. Ekunene sizofumana u-10 ulingana no-w. Loo nto ithetha uba la macala mancinci alingana no-10, la made alingana no-20. Niyabona ke sesigqibile, i-word sum azinzimanga kangako. Enkosini.